wadhi duogo mondo wagone mpaka nito kare koro onego watim nang'o ka lakini koro wawinja ni Makarius wacho nang'o en jalony e weche mag ritruok e apaya. Makarius, ang'o marach in kinene?
Erokamano ahinya Trevo Mbija. Amor ka wa network machal kama gi Uhuru Tet gi engineer. To mokwongo an adwa kawe gi approach mar system approach. Mano e gima adwa wacho mokwongo. Wan koro wadhi e root cause analysis but system approach wacho ni chenro mar Kenya e yore mag ritruok e apaya en mane. To gima kelo gini en ni ji osekawo tich mar riembo mtoka kaka wacho ni mandhemdhem kata ka tich moro mok ochuno. Joma ose we dala kucho kata mono kodhi skul maber ema wacho ni atere driving. Koro ji nitiere system ma ji oketo kaka country mamiyo ok wan gi systems iluongo ni hazard identification and risk assessment. Mag safety by design ndechewa simulation mipuonjogo drivers Kenya ka. Ng'ato opuonj Nairobi ka to dwa kawo mtoka odiochieng' achiel odhigo Mombasa, odhigo Kisumu. To en ng'ama riembo mtoka machiegni e estate kuondegi. Koro system marwa kwanyalo upgrade mobed very strict mondo mi bed driver nitiere gik mang'eny mikadhe. Number one, medical fitness. Ji adi mani ndara ka man gi tuo mar epilepsy, man gi tuo mar pressure, man gi tuo mar diabetes to giriembo mtokni. Ji adi kido ma Uhuru Tet gini wacho. Kido ma driver, behavioral marwa, to gi roads wa systems magi. Magi gik machangia sana sana kelo ajali e Kenya ka. Koro system approach, number one from pinyo wacho. Yes.
Engineer, sumo mar derepe ndemde?